Bambude, my dinger, my dinger, my dinger, because I am going. Amma ba hale sashi abaki sallan ba hale sashi awando saboda tsotsaye ne ka tsoro lawa ina ba hale sashi awando in yanzu